We about to set the house on fire.
Ukwazi kanjani ngike idamise? Dabuyele ecaweni dada.
Ijob ye Tshisa eyakho efayifuna.
Gogo, beka, kubafana.
Don't get sucked in, bafana.
I'm gonna set you up with a studio.
Tshisa, now you fuck like cola.
This is Princess Princess.
Yashada lava fethu ngiyantshela.
Really sorry.
Sengisebenzisa ama drugs.
Usebe wena yezwa. Sulana nobafana wena.
I like wena oyindoda.
TV personality of the year. Bafana Tshabalala, Tshisa.
Ngikile, on the next game. Yabona mfana mabe angifaki izinto nakhe yezwa. Ulula bro wam. Uzohamba mina ngitshela uPrecious kodwa nodavaza impintsha yakho lindiwe.
I'm going to go to the hospital.
Ngona ufela senyamalala nje ngoRose, singaphinde sitholakale la ekhaya.
Wayini mina nawe siyasibhedlela ke?
Yini? Wena ufanele impijama lezo. Ufanele impijama yena ufanele uzenza umfusa wena.
Ha ha!